Hola mafethu, mwabuthi nice time in Tozemnani. Tozemnani DJ Khathu insha ye game. Ngiyabona abantu babhizi bangibuza ukuthi hey Khathu, kanti wena wawungenzi video ngezamajita ayi-4 bebajayiva ngapha bayenzi ishakushaku. Ngathi hayi uyangibona nawe ms ngizokhomenta ngithini? Ubabonile uyangibona. Ngizothini mina? Bahle, ngiyakurintrostisani, ngizindidotozitshentshani, ngizoziyenza njani? Ngoba ngiso. Bahle, abanye abantwana maba bahle. If ufeel ukuthi awuzithembi and la bantu bashake i-relationship yakho ngoba i-cherry yakho ithi, hey, this man. Oh, you need God. God to fix you. Because uyangibona mina. Ngiso. Ayike ngini, angikwazi ukuthi ngizitshentshe ngiso. Ngimuhle la, la muhle, na la, la. Otherwise, take me as I am, baby. Land of yokuthi, hey, these men are taking our women. If umntu wakho ulahlile, uyangibona, ms.